Ese abantu bazi rudahigwa mu muziki? Abantu mwabonye rudahigwa mu muziki? Utuntu twihariye mwaba mu muziki?
Ese rudahigwa aguye i Bujumbura bivugwa kazi z'uburwayi, abandi bakavuga yuko yaba yarateye urushinge rw'ingosho, byaba ari cyo yazize?
Kwa 25 za Nyakanga 1959 nibwo rudahigwa yatanze atangira i Bujumbura. Nuko umugogo we wugarura i Rwanda ubushyingura Imwimana Mushirarungu uwo ni mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busasamana.
Ino higeze gutera ingwe aho naboneye Rudahigwa neza.
Rudahigwa nawe wari umunyembaraga, dore ko yari muremure cyane, aho bivugwa ko yapimaga metero zirenga 2 agapima n'ibiro birenga 100. Yarakoze imyitozo myinshi mu itorero, dore ko yavutse mu gihe cyiza. Igiye mu Rwanda haratangiye kuba itorero ryatozaga abana imikino itandukanye nko kumasha, guhiga n'ibindi. Abashyenga ndetse bo bakavuga yuko ubwo yabaga agiye kuragira yateshaga inyamaswa z'inkazi nk'ingwe n'intare zabaga zije mu mukumbi w'iwabo.
Kukambura buturo hano kwashuye nawe umwana ndagira ati yewe ndati ati nushaka kunyikirege ntaho nibyo, ubwo afata undi imbunda yirambika ku rutugu agenda gutyo amuri imbere Rudahigwa ari inyuma. Agenda gutyo wa mugabo yibwira ngo yikorangirize, yibwire ngo vayo vayo uyituka. Agenda atagenda ati ngo yahubutsemo ari nk'aho ihubuka nk'aho ayikubite umutwe. Bahita bamutwe
hasomwa misa yo gusezeraho Rudahigwa, hakorwa umuhango. Babanje gusoma misa, abazungu babaje kuyisoma barigendera, boherezayo uriya musenyeri bigira umwami ngo ujya kwiri kumva ku musezero w'umwami ngo bari bujya kumushyingo kumutabariza, kuko umwami aratabarizwa ntabwo ashyingurwa. Noneho rero ababirigiye basaga nk'aho bavuga bati ikintu twashakaga twakigezeho, niyo mpamvu babihunze batuma banyira mupfu nimujye gushyingura umupfu wanyu, twebwe ibyacu twabirangije.
Gahunda zo gutabaza Rudahigwa ziragera, isanduku yari mu mugogo yari aho ngaho iruhande rw'imva, hari uwarahaguruka yasemurirwaga n'umutware witwaga Shogoza ukomoka i Bumbogo.
Sinzi imyaka ufite, birashoboka ko hari amateka menshi wagiye wumva nyura mu matwi yawe, rimwe na rimwe ntusobanukirwe ibyayo neza, rimwe wenda ukagira uti barabeshya. Amateka atuye mu gihugu cyacu ni menshi, kandi buramwe yose afite igisobanuro. Nta kintu cyabaye mu gihugu cyacu cyapfuye kubaho. Wigeze wumva ibyo urushya umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yakubitiye umuzungu muri hoteli Foko? Ubundi byasaga nk'ikizira guhangana n'umuzungu, benshi babonaga mu shusho y'Imana. Mbega yari nka Nyagasani, uretse Rukara rwa Bishingwe. Intana batatu wari warigeze kubikora ahangara Padiri Rupiyasi, nawe bikaza kumugwa nabi. Ariko ubundi mu Rwanda rwo hambere byari sakirirego guhangara umuzungu. Ese kuki Rudahigwa yakubise urushyi uyu muzungu? Ingaruka zakurikiyeho ese ni izihe? Ese Rudahigwa yaguye i Bujumbura bivugwa kazi z'uburwayi, abandi bakavuga yuko yaba yarateye urushinge rw'ingosho, byaba ari cyo yazize? Nguhaye ikaze uyu munsi muri gahunda Ibyashywe tubategurira, gahunda igamije gucukumbura amateka yaranze igihugu cyacu. Nitwa Prudence Nsengumukiza. Ushobora kuba utaragira mu mujyi wa Huye, aha ni mu cyahoze ari Butare, aha niho haherereye Hotel Foco, ni mu murenge wa Ngoma mu karere ka Huye. Mu bihe byo hambere yafatwa nk'igitangaza ku Banyarwanda, nta mwirabura wari wemereye kuyikandagizamo ibirenge bye, habaga n'ibyapa bibuza abirabura kuyinjiramo. Abagize imbere y'aho u Rwanda ruboneye ubwigenge bemeza ko ari inyubako y'amateka, kuko yabereyemo ivanguraruhu ryakorerwaga abirabura hagati y'1945 n'1955. Iyi hoteli mu gihe cyayo wayiha inyenyeri 5, niyo yari ikomeye mu mujyi wa Butare, niho abazungu babaga bari mu Rwanda ndetse no mu gihugu cy'u Burundi bazaga kwiyakirira. Dr Vena Ntabumvura akaba yari n'umunyeshuri wa mbere wiyandikishije mu cyahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda ubwo yatangiraga mu 1963. Ni umwe mu bari bazi amateka cyane, dore kamwe yanayabayemo. mu kiganiro igeze kugirana n'igihe Dr. Ntamvura yavuze ko muri hoteli Foko ntambwa yari yemerewe kwinjizwamo ndetse ko nta n'umwirabura uri wemerewe kuyinjiramo. Ntamvura yavuze ko muri hoteli Foko byari bigoye kuhagera uri umwirabura kuko mbere yuko winjiramo wahuraga n'icyapa cyanditse amagambo manini cyane y'Igifaransa agira ati entrée interdit aux noirs et chiens, bisobanuye ngo ahabujwe kwinjira imbwa n'abirabura. Icyo gihe u Rwanda n'ibindi bihugu byari ku ngo y'ubukoloni bw'abanyaburayi. Muri icyo gihe abanyarwanda bari barabyakiriye bumvaga ko ari ahantu hagenewe abazungu gusa kuko hari mu gihe cy'ubukoloni kandi byari bigoye ko umwirabura ahabwa agaciro. Wowe uri kumva ibyashwe kuri uyu munsi, ndabizi wasanga warigeze kwiyakirira muri hoteli Foko ukanywera agacupa ndetse ukiyongeza kandi ukahabyinira ugahimbarwa ukizihirwa n'inshuti zawe. Burya mu gihe 1940 kugeza 1955 abanyarwanda n'abandi birabura bahanyuraga babona ari ahantu hagenewe abazungu, babonaga ari nk'iburayi. Umuzungu wafatwaga nk'ikitabashwa muri icyo gihe akaba nk'imana nyagasani ku bantu benshi bamubonaga, ndetse hari n'abumvaga yuko afite ubudapfa. Byagenze gute ngo akubitwe urushyi mu nsina z'amatwi? Mu 1955 ubwo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yarakubutse Burundi, yageze kuri hoteli Foko ashaka kuharuhukira ngo hafatire ifunguro n'ibinyobwa aharuhukira amavunane yaravanye Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Bivugwa ko Rudahigwa yaraza amakuru y'uko abirabura basuzugurwa bikomeye cyane bagahezwa kwinjira muri iyi hoteli. Ubwo yaravuye Bujumbura yarahageze ashaka kuharuhukira gato, nibwo we nabo bari kumwe babonye aya magambo avuga ngo entrée interdit aux noirs et chiens. Umwami yahise arakara bituma yinjirana ingufu zidasanzwe. Ngo ubwo yinjiraga hari umusore w'umuzungu yewe ngo ushobora kuba yari yarateruye ibyuma arikije ya koko. Uyu musore ngo yababujije kwinjira. Rudahigwa bibonye abibona nk'agasuzuguro k'agasomborotso mu gihugu cye, guhezwa mu gihugu cye n'abavuye ishyanga, ngo ntiyabyumvaga na gato. Rudahigwa nawe wari umunyembaraga dore ko yari muremure cyane, aho bivugwa ko yapimaga metero zirenga ebyiri agapima n'ibiro birenga ijana. Yarakoze imyitozo myinshi mu itorero dore ko yavutse mu gihe cyiza. Igihe mu Rwanda haratangiye kuba itorero ryatozaga abana imikino itandukanye nko kumasha, guhiga n'ibindi. Abashyenga ndetse bo bakavuga yuko ubwo yabaga yagiye kuragira yateshaga inyamaswa z'inkazi nk'ingwe n'intare zabaga zije mu mukumbi w'iwabo. Rudahigwa rufite imbaraga yaragize ati reka nkwereke uko intama zambarwa, n'ubundi guhiga ubutwari muratabarana. Ikigengo yarizibukiye akubita urushyi umuzungu ibishashi bimuzenga mu maso. Umuzungu abura hakwirwa, yabonye ko ntacyo ari gukora ngo akomeze kurwana. Yarushwaga imbaraga cyane na Rudahigwa maze niko kubareka barinjira. Ikigengo abari kumwe na Rudahigwa barimo n'abamurindiraga umutekano. Bakimara kwinjira basanze abazungu bicaye banywa inzoga banywa n'itabi, bari bishimye ngo bahimbawe cyane. Bakimara kumubona ngo baratunguwe bibazaga umwirabura utinyutse kubavogera. Bamureba ariko bakabona ni umuntu udasanzwe, bakabona ni n'umuntu muremure cyane. Yategetse ko buri wese agomba kwinjira muri Foko nta vangura ribayeho, kuko ngo aya magambo yo kugereranya abirabura n'imbwa yaramubabaje cyane, bituma abwira abarinzi be gukubita abazungu bashakaga kubasuzugura kuko umwe ruvuye bukuru wari utangiye gukwira hose. Ariko abazungu bahisemo gucisha make cyane ko babonaga yuko abirabura barakaye cyane kandi batabarusha ingufu. Muri iyi gahunda y'ibyahishwe utigeze umenya cyangwa wamenye wenyine, twababwira kandi ko nubwo umwami yatanze uburenganzira abanyarwanda ngo batinye kuyinjiramo, ngo ni bake cyane babyitabiriye kubera impamvu zitandukanye zirimo amikoro no kuba hari bamwe mu birabura bari bacyumva yuko kwinjiramo bidashoboka. Kuva ubwo umwami Rudahigwa muri hoteli Foko i Butare mu majyepfo y'u Rwanda yatangiye kujya hakirira inama z'abashefu n'abasushefu icyo gihe. Ariko abanyarwanda batangiye kuyijyamo ku bwinshi mu 1962 igihugu kimaze kubona ubwigenge. Kugeza amagingo ya imbere y'iyi hoteli Foko yari yafunzwe mu minsi ishize ngo ivugururwe, ariko ntibibe hari ibyapa byanditseho amwe mu mateka yayo aho bagaragaza ko yigeze ku icumi ry'umwami w'igihugu cy'u Bubiligi n'umugore we ubwo bari bari mu ruzinduko muri za koloni zabo u Burundi n'u Rwanda. Amateka akigaragara imbere y'iyi hoteli agaragaza ko yitiriwe nyirayo witwaga Foko, ariko ntibagaragaza umwaka nyirizina yubatswemo. Nubwo bikekwa ko yubatswe hagati y'1930 n'1935 Mutara wa gatatu Rudahigwa yaciye ubuhake bw'abazungu, ivangura bakoreraga abanyarwanda ritangira kugabanuka ndetse abirabura nabo batangira no kwisanzura ku bazungu kugira naho bagiye bababenguka imahaza no kuvuka abana benshi bavutse ku bazungu n'abirabura. Aya mateka ariko tuzanagaruka tukayafatira umwanya wayo neza tukayacukumbura neza ngo abazungu bagize aho babifata nk'ipfunwe kubyarana n'abirabura ngo byasaga nk'ipfunwe ku bazungu. Niko guca iteka mu gihugu cy'Ububiligi ko umuzungu wabyaye umwana wese ahandi agomba kumuzana mu gihugu cy'Ububiligi. Abametisi bose bari baravutse ku bazungu b'Ababiligi baracyoye bajyanwa mu gihugu cy'Ububiligi, bajyanwa kurererwa mu gihugu cy'Ububiligi, kandi benshi muri bo ngo byari kizira kikazirizwa kumenya ababyeyi babo. Aya mateka n'ubu benshi baracyanenga ku gihugu cy'Ububiligi ko kimye uburenganzira abana bavutse ku bazungu. Abana babavutseho nabo bashaje intimbi bashengura umutima kuko batigeze bamenyaga kuruka ababyeyi babo bagiye bababyara. Mutara wa gatatu Rudahigwa wagerageje kurwanya ivangura abazungu bakoreraga abirabura yaje kugwa i Bujumbura aratanga, gusa benshi itanga rye bakomeje kuryibazaho, hakaba hari n'abagiye barisanisha n'urupfu rwe rutasobanutse n'ubu rutaranasobanuka neza. Rudahigwa wari waremye ingoma tariki ya 16 Gushyingo 1931 asimbuye Semusinga wari umaze gucibwa n'abazungu mu gihugu akamenesherezwa imoba muri Kivu y'Amajyepfo yaguye i Bujumbura. Tariki 25 Nyakanga 1959 yari afite imyaka 47 y'amavuko. Igihugu cyacuze umuborogo kubera ko Rudahigwa bamufataga nk'umuntu w'intwari cyane utaripfana imbere y'abazungu bifuzaga kwigarura igihugu cy'u Rwanda. Tugarutse ku rwa Rudahigwa yaguye i Bujumbura nyuma y'urupfu rutunguranye rwabaye ubwo yari yitabiriye inama yahuzaga Ababiligi na koloni y'u Rwanda n'u Burundi. Iyi nama yari yatumijwe na Musenyeri André Perraudin. Urupfu rwa Rudahigwa amakuru aruvugwaho ni menshi cyane. Hari amakuru avuga yuko yaba yaranyonzwe n'abazungu kuko yapfuye ubwo yari yagiye kureba uwari umuganga we w'umuzungu. Kuba urupfu rwe rufitanye isano n'urushyi yakubitiye umuzungu muri Hotel Foco ntabwo twabyemeza neza, ariko umuntu ntiyabura kuvuga ko abazungu baba baramurwaye inzika. Bivugwa ko abazungu bifuzaga kwimakaza politiki yo gucamo ibice abanyarwanda ngo babone uko babigarurira, ngo babonaga Rudahigwa rero atazabemerera kwi politiki yimakazwa mu gihugu. Babonaga itazashinga imizi na gato bakurikira ibyo yakoreye muri Hotel Foco. Ngo bigiriye inama yo kwikiza Rudahigwa hakiri kare cyane kuko ngo bitari kuborohera neza. Ibindi bivugwa ku rupfu rwe bivugwa ko ngo yaba yarageze i Bujumbura akanywa agasinda akaza kwicwa n'inzoga nyinshi kuko ngo yagiraga ikibazo cy'umutwe. Iba ariko n'ibivugwa n'abazungu ngo baba bashaka kuyobya uburari no gusiribanganya ibimenyetso ku rupfu rwa Rudahigwa. Umwe mu bagendanaga na Rudahigwa we ngo yavuze yuko Rudahigwa icyo gihe ngo yari ameze neza, ngo yari amaze iminsi akina tennis, umukino yakundaga cyane gukina. Bimwe yamenya kuri Mutara wa gatatu Rudahigwa wakubitiye urushyi umuzungu muri Hotel Foco bigaca ivangura abazungu bakoreraga abirabura. Nuko yari yarashakanye na Nyiramakomari mu 1933. Gusa hari byinshi byagiye bivugwa bitari byo, tugira ngo tuguhishurire nabyo ubimenye muri gahunda y'ibyashwe kuri uyu munsi. Ibivugwa yuko Rudahigwa yatandukanye na Nyiramakomari kubera kutabyara ntabwo ari byo. Mu byahishwe utamenye kuri Rudahigwa nubwo bivugwa ko atabyaraga ntabwo ari byo. Amateka avuga ko yabyaranye na Nyiramakomari umwana umwe w'umukobwa witwaga Gasibirege wapfuye akiri uruhinja. Nyiramakomari ngo yanakuyemo inda za Rudahigwa nyinshi ku bw'ibyago. Ibi tubikesha igitabo Intwari z'Imbanza zubatse Rugamye Igitinyiro n'ikindi kitwa Imizi y'u Rwanda, byombi byansanzabera Jean Dodie.
Rudahigwa yavutse mu 1911 muri Werurwe, ni mwene Yuhi Musinga na Kankazi Kambanza Ibigwi. No kuba ngo Musinga yashatse abagore bagera muri 21 babyarana abana 43 kugeza ubwo aya mateka yandikwaga yavugwaga muri 2020. Umwana wari usigaye ni umwe gusa witwa Mukabayojo Bideri Speciosa wa mu gihugu cya Kenya, abandi bo barapfuye barashira. Uheruka wejo bundi ni uwitwa Kigeri Ndahindurwa watanze mu 2016. Nuko rero Rudahigwa yabaye umwana w'imfura wa Yuhi Musinga muri Werurwe 1911 nibwo yavutse. Avuka ku mugore wa mbere wa Yuhi Musinga witwaga Kankazi Kambanza Bigwi. Mu bagore 21 yashatse, uwo ni wari umugore w'inkundwakazi. ni wa mwana umwe w'ikinege kankazi yabyaye ni we mfura ni nawe mucura ntabandi bana yigeza byara Rudahigwa yabanje gukorana n'abakuru b'ababirigi bamushyira mu ishuri ariga ndetse mbere yuko aba umwami yabanje kuba n'umutware mu ndizi mbere yuko bambura ise ingoma bafashe uwitwa Kayonde bati ese Kayonde ko tureba ujijutse Kayonde yari muramu wa Rwabugiri nako wa Yuhi Musinga kuko yari Kayonde Kambanzi Yugwi uko ngo yari musaza wakankazi kandi ati ntabwo bishoboka niko kureba rero bati ubwo imihango yanyu ubwira ari ukumeze reka dufate Rudahigwa ari we bahi ingoma Rudahigwa bamuhaye ingoma akiri mutoya kuko ubwo yari afite imyaka 20 yonyine gusa buhagarara gutyo Rudahigwa yamaze imyaka isaga 12 yaraniranywe n'abakoloni mu bijyanye no kubatizwa ariko igihe kiza kugera aravuga ati kugira ngo abantu nzabashobore nuko ngomba kubatizwa ndetse hajyana nabo mu mujyi umwe n'uwo mujyi 1943 nibwo Rudahigwa yabatizwe yitwa Charles Léo Pierre naho nyina kankazi yitwa Radegonda Gicanda yitwa Rosalie kwitwa amazina atatu y'uruhuri nta kindi cyatumaga yitwa gutyo yagira ngo anezeze abakoloni b'ababirigi kugira ngo nabo bavuge bati umwami w'u Rwanda yemeranyije n'abakoloni nuko iba batisimu ikomeye cyane kuko bayise ngo ni batisimu y'abami kuko harimo Rudahigwa ibamo Gicanda ndetse na nyina Kankazi Rudahigwa atangira inkundura ikomeye cyane n'ababirigi ariko ikibazo ahuye nacyo gikomeye nuko muri ibyo bihe ababirigi barimo kurwana inkundura bashaka yuko kuba intizanyo u Rwanda barubahaye nk'intizanyo kuko bakimara kurwambura Abadage umuryango w'abibumbye warumaje gushingwa washyiraho iteka rivuga yuko baruhawe nk'intizanyo bashatse bazarubambura noneho rero abagi baratangira abwira Rudahigwa rero batigerageza noneho uciteka rihamya yuko uruduhaye burundu tutari urucyari intizanyo nuko Rudahigwa aravuga ati rero reka ntegure umunsi mukuru wo kugira ngo ibyo birori bibe hanyuma ndubagabire burundu mu 1947 nibwo iminsi mikuru yateguwe itegurwa iminsi ibiri hari mu kwezi kw'ukwakira kuri 26 ndetse kugera kuri 28 maze Rudahigwa ingoma ziranihira zirasuka intore zirabyina bategeza yuko avuga ijambo riheruka rivuga yuko yeguriye u Rwanda ababirigi mu gusoza imvugo ye mu ijambo yavuze yagize ati njyewe neguriye uru Rwanda Kristo umwami waremye ijuru n'isi ababirigi bahise bifata ku munwa nuko barumirwa bati twari tuzi ko ruduhaye none ngo ruhaye Kristo umwami waremye ijuru n'isi kuhera ubwo nibwo Abadage nako ababirigi batangiye kwanga Rudahigwa mu buryo bweruye batangira kugundagurana nawe ntiyabarebera izuba aribwo mu 1949 yakuyeho ikiboko cyo gukubita abaturage n'imirimo y'agahato y'uburetwa mu 1953 aciteka rikuraho ubuhake noneho atangira no kwiga uburyo yajya kuganira n'ibihugu by'ibihangange kuko yabonaga ababirigi ari feke nta kintu bazagezaho abanyarwanda aravuga ati reka ndebe uburyo nakwishakira pasiporo njye kuganira n'abanyamerika buriya wenda badufasha tukagira ubuhangange mu kwaka pasiporo yo kujyayo yagombaga kuyisaba muri ministeri ishinzwe koloniza ababirigi bamaze amezi asaga 6 pasiporo barayimwimye aho amaje kuyibonera aragenda ajya Burundi ahari umudogiteri we wamuvuraga nuko ngo basangara arwaye muri uko kurwara ariko amateka agaragaza yuko bamuteye urushinge rw'ingusho nuko umwami aratanga kwa 25 za Nyakanga 1959 nibwo Rudahigwa yatanze atangira ubujumbura nuko umugogo we wugarurira Rwanda bubushyingura imwe Imana Mushirarungu uwo ni mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busasamana ababirigi batangiye kubyina barishima bati ubwami bw'i Rwanda burahangutse tugiye kugira ijambo dushyireho abayobozi abategetsi twifuza ariko burya ngo ak'i Rwanda ntikiburira mu gihe bari barimo kuvuga ijambo rya nyuma ryo gusezeraho umwami Rudahigwa abandi barahagurutse bati nta mwami usi nta mwami ushyingurwa nta mwami utabarizwa hatari mikundi
gahunda zo gutabaza Rudahigwa ziragera sandugu yari mu mugogo yari aho ngaho iruhande rw'imva hari warahaguruka yasemurirwaga n'umutware witwaga Shogoza ukomoka i Bumbogo nuko hari wati abantu badendeje ishyano ryose ariko barakaye bari bagifatanyije batari bacibwa mu bice bose babajwe n'umwami wabo kandi bazi ko yishwe hari uwarahaguruka ati ubu tugiye gutabaza Rudahigwa ibyo uzamusimbura tuzabyiga hanyuma ikibazo kiba kiraje kandi mu muco w'i Rwanda ntabwo bimikaga umwami batabazaga umwami umusimbura atavuzwe ari wo muco w'i Rwanda abanyarwanda barahaguruka barasahinda bati reka da ntibibaho kereka umusimbura avuzwe hari uwati ntibishoboka bati ntibishoboka imivurungano iraza n'Imana yabikoze hajyaga gupfa abantu benshi nta mbunda twari dufite ariko abanyamayaga bari bazanye imiheto yabo biteguye kurwana abanyarwanda bari biteguye kurwana na Haruwa nawe yazanye abasirikare b'Abanyekongo n'imbunda Haruwa biramuyobera ibintu biravurungana umuntu mujya mumwumva witwaga Rukeba niwe wari umutware wa Rinari mu batware b'umwami hari harabuze ubu umutware wa Rinari niryo ryari ishyaka ry'u Rwanda nuko l'Union fait la force birabayobera Haruwa bambe Rukeba ati Haruwa uri umubiligi nturi umunyarwanda umuco w'i Rwanda ntabwo umwami atabazwe ndatavuzwe uri mu Rwanda turatabaza umwami mu muco w'i Rwanda undi amaze kuvugwa hari uwati ceceka ati ntibishoboka Rukeba nawe ati ceceka nawe ati ndi umunyarwanda uri mu Rwanda wowe uri umunyamahanga bintu biba bibi abantu bose barahaguruka ntabasigaye yicaye abantu baruzi ko hagiye kuba intambara Haruwa areba hirya areba hino abona abantu benshi bariho baratunganya imiheto yabo arakeba guza areba hirya asanga umuntu wese ararakaye Rukeba ati utwo dusirikare twawe turarasa igihumbi turi ibihumbi bisaga bitanu bitandatu bitanu biragufata bikwice ntuva aha ngaha
ubwo nibwo bahamagaye murumuna we Kigeli Ndahindurwa avutse mu 1936 avukira mu buhungiro aho se yarari muri Kongo anigayo ibijyanye n'imashini bamuzanye rwihishwa ni mwene Mukashema Kagakuba na Yuhi Musinga nuko bamuzana rwihishwa barangije baramwimika yimikirwa aho ngaho ahabwa izina ry'ubwami rya Kigeli wa gatanu Ndahindurwa n'izina ry'ibigwi n'ibirindiro ry'Indahanguka Kigeli Ndahindurwa atangira uwo mujyo atangirana n'imvururu zikomeye cyane kuko ababirigi baremaje kubona yuko ingoma y'ubwami bw'u Rwanda kwihangura bitoroshye nibwo bafashe abaheza nguni b'abahutu batangira kubatoza ibyo kwigobotora no guhirika ingoma ya cyami mu 1960 mu kwezi kwa gatandatu kuri 30 ndahindurwa yagiye muri Kongo aragenda agiye mu bwigenge bwa Kongo kuko bari bamaje kubibona nuko atangazwa yuko atagwe kugaruka mu Rwanda nagaruka bazamwica nuko yihamira yo gutyo ibyo kugaruka i Rwanda birabura ari nabwo mu kwezi kwa 10 bahise bashyiraho Repubulika ya Gateganyo perezida wa mbere abambonye umutwa mu kwa 11 na kwa ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 10 1961 nibwo badekaraye ku mugaragaro batangaza itangura igira riti ubwami barahashyiritswe habaye ihinduramatwara u Rwanda ruhawe Repubulika ngayo nguko rero